asecho peni wood fibi en nyalo mar nyasaye. Yes, Ebenezer. Siwor makayuda.
La 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 la. Yesu lwa naratego.
Wapako nyingi. Yesu lwa na.
Nyasaye ni tober manade. Nyasaye ni tober manade. Luanda jaka yuda ber manade. Luanda jaka yuda ber manade. Ber nini otoya bonye bonye siep chunya ga.
Nyasaye
to ber.
Nyasaye
Ebenezer longo. Japuonj mapuonjo chunya weche ngima. Laktar mathiedha sama tuoche chanda baba. Iberna, Iberna
japuonj.
Nyasaye to ber.
Nyasaye
to ber. Ebenezer longo.
Ebenezer
longo seche te.
Yeah.
toberna, nyasaye mamiate, Elohe ka toberna, nyasacha kendo ruodha.